Oh, you mean you're having a me phone problem? Well, can you tell me the version of your phone?
It's a da 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 da
Thank you.